kambe kuyavakala. Kuyavakala ukugothuka kwenqwelo. Thina singabantwana benzaka. Sanqanga, sanqunga, sanqisha, sacela uThixo loshe. Thina singabantwana bomkhomphandlela. Thina singabantwana bomhlahlandlela. Sijonge phambili, sayigongotha.
Izolo besichaza umzi wakho kwanini.